Kakuje, no kukuwaba dena mwo. Dr. Kakugube alisomu kurudo mwuri chitongo li jakulede. Omugenzi abadde wa kisa, ayamba, era akolagana n'abantu aba buli ngeri. Abadde Sekitiibwa mu Bwakabaka n'ennono.
Be bajja okuddako, mu bitongole tujja kusaba Centenary Bank, URA, National Media Group,
nabo. Alleluia, alleluia.
Mukama tabatukirivu beba.